Sochi, Goziri, who God is blessed, no man can curse.
Onye, Goziri,
Onye, Goziri,
Onye, Goziri,
Onye, Goziri,
Onye, Goziri,
Onye, Goziri, who God is blessed, no man can curse. Onye Chigozili, Onye Chigozili, who God is blessed, no man can curse. Onye Chigozili, Onye Chigozili, Onye Chigozili, who God is blessed.